Atenda kuchunga mbuzi.
Alienda kusaidia mzee mbuzi.
Alafu pia kwa njia unajua sasa transport mafuta imepanda pia.
Rain, I'm not going to